Molweni dumelang minjani. Welcome to Gassi Talent from Gassi to the World, and I'm your host Sam Khumalo. Kona kona lana Gassi Talent. Pete buto amgelana, my beautiful guest. Jaya mikapa.
I'm writing.
So great. Yeah, enja pegu muhle kanjani. Cho to so ba. Yeah, ba bling bling all the way, eh?
Sure.
Yeah, manje ngitshele magamina nyakwazi uJikis, but abantu abangakwazi emakhaya akubatshele ukuthi wena ubani and udume ngani and wenzani.
Mina ngithethe igama lami before ngibe emusic bese ngibizwa ngiDavid.
Oh yeah, yeah.
And now I'm Jikis Don't Rubbish, igama lami lo celebrate lo music.
Oh yeah. Bakhona bathi Jikis.
Yes.
Ayaya. Yeah, lapha emakhaya ungamangali ke namhlanje siyithathe sayisa ngale. It's yabolavulanyana, so ungalahleki wena. Be with us as we, you know, talking about his journey. So angitshele ba usungule nini, uqale nini the journey of music?
Akuyimbelela ningasho beka swaku ni sangule kuwe akuyimbelela ehle mikaku ani yimbelela tingoma ta intamshado
wabonaaneke
seseni gamani wa swaku aliswa ni nghena mbilweni.
Yeah,
so
yeah,
ni nghenelela ku ni endle hi music straight. So swi sangule 2017.
Yeah. Ukhala u famba ke hey. Yeah, manje leswi u nga sungula u tirha na vamani and swi ve njhani ku sungula vele u vhele u nghena vhele u vona swaku la a ni ta dya mali lana or la ni na ku ti endlela vito or na vanhu va ntirho.
Ya, swi sukelela ka ku ku ri sisi mun'wanyana wa rawundini ne. A swi lava ku hi muyimbele ka muchato. Se mina swi gama swi tshika ni tsutsuma ni ya nghena studio.
Kamfana
mun'wanyana va nga ku yivele studio. Ni endla hi ngoma swaku hinkwaswo timeseji hinkwato ni ti faka hi laka music ni endla hi ngoma and then famba. After kolwani va yi rhandza loko next ni phinda ya wumbirhi swi veka njhalo. Se a ndzi ni swo swi vhela ni ka swoleswo ni nge swi tshiki.
Na swi vhela na vemakaya kuti Jikis man ni confident ikhona maka yisho leyo. Yeah, manje Jikis akwesitshele ke wena uthi yami abantu osebenze nabo uyabona in terms of yona this journey lena ukuthi yeah ngizwe
sa performa naye ethembisa Evan Park Extension 2 yena Mr. Shketo bebaninge bacule la. So kusho ukuthi ngeza na sometimes nginikwenza sometimes uhame wa street ama performance so
ufana
kanjalo like today ne performance lapha eThwata. So ngizoba ngilapha vele.
Oh yeah, no talk my guy. Yeah, no shy spot ke wena. Yeah, and then abantu, you know, abakunikezela amandla abantu bangakunika amatemesha ushikota xa kwabona kumana wena umese tingoma ama music video eva mani.
Mfete eke mina ni munhu mun'wanyana wa ku loko ni lava nchumu na swi ta swa ku nkarhi un'wanyana munhu swa karhata ku nga teka mali ya kunyina. So ni ve munhu wa ku paha ni titirhela. So na titirhela nkarhi un'wanyana loko ni titirhela a mali leya ni tirhaka hi yo ni endlaka ni faka ka leswa muziki ka ti-videos ka muziki wa swona. But sometimes ni khensa hosi yin'wanyana ya ku va leyi pastor T na church vanhu. So ni tsaka hi yona hi ku yona ya ni pfuna hi ti-job
vavona.
So ya tshuka yi ni nyika ti-job and then loko nyika ti-job na swi kota ku ni teka yitsongo ni hambe ni supporta family. So ni teka yitsongo ni faka lani ka muziki wa mina.
No mntana se khaya, now we have a dream, we have something. Work. And shout out to Pastor T. Siyabonga man, you know, to watering that seed. Yeah, to our brother Lana. Oh, Jikis. Yeah, ma Jikis. Anja papa. Bona kuti pfana uri kwini? I general leyi endlaka. Cause ni switwile swa ku na mapiano wa yendla, na le tali kawa ti endla la. So bona kuti pfana uri kwini?
Mina mpo. Navela ku ni fika hela ka xitiminyana ka tsongo xa vazike siku da silva va hava va ni navela ku ni nga fika le ni loko ni nkarhi un'wanyana ni bukela na ti-video ta vona yi ni ba mbilu mara a swi ni bimbo mbilu hi leswiya hi mona ni beka mbilu hi ku swilo leswa vanga ka swona ni swilo leswi swi rhandzaka ni ngo swi fila ni endla swilo swa ku tala nkarhi un'wanyana mara a xi kona nchumu xi rhandza ku hundza muzimi. So ni pfumala a mandla a power ya ku ni nga kuma ku ni swi endla hi ndlela tin'wanyana mara swi le mbilwini ya mina.
Sure. No ma ni swasekile lexo mtana se khaya na baba wami if you wanna do you know what book him. Yeah. Every detail is there on the screen lapho. Yeah, do booking. Now I want to know energy. Yeah. So papa ngijela ke alishi into singayilindela kuwena kahle le mbeleni. lakutira kayini iziphi into ephekayo istudio laphayana mohlini nabajita lakusebenza nabo phekani manje this year.
This year sengiqalile because already last week ngicela ukuphuma ingoma eyi-1.
Oh yeah.
Ithi I'm so happy.
Okay.
So ngicela ukuyikhipha le ngoma le iyenza iyahamba vela inamandla kakhulu abantu bayijabulela kakhulu. And then ngiyenzile for umntwana wami anishi ngicela ukuthola umntwana manje ma 2 weeks nyana so ngiyenze for leyo. And then sise busy because Saturday next week ngizoqala kwenza futhi music video yengoma yami yetintulo imali utumbele kwini imali ibhace kuphi yabona so ngiyenza ividiyo leyo and then izophuma ividiyo leyo I'm sure na 3 wezingoma or 2 song
amarana nezwela ngeke ngilathi yesipana le ngiyazi into eyenzayo and yeah good people lapha la bekhaya do something just you know what stintite bro stintite yeah khona nami kasi thela sehleli nayo jikis manje jikis papai nakuto manje ubize pa so a message una nayona ka vanhu vakilandzelaka avanhu vakile avanhu vadondela ka music kwa wena avanhu va pushaka la yakasi vakando ti ya push ungakuyika vo
mina ndzanza ku cancer because sometimes loko wenda nchumu xinga randzewo hi vanhu u ta hela na matimba nambe munhu anga ku nyike a nchumu mara a voni nchumu xa wena xi n'wi tsakisa mun'wanyana xa n'wi tsakisa a nga na mali or a nga na nchumu xa ku nyika so loko xi n'wi tsakisile wa ku nyika power mi rhandza ku cancer too much ka ti-fans ta mina leti nkarhi na nkarhi ti landzelelaka music wa mina leti nkarhi na nkarhi loko ni khipe ngoma ta nyika power ta swi kota ku supporta ta swi kota ku hisa tindhawini tin'wanyana na lava va ni helpaka nkarhi wun'wanyana hi ma-performance ni loko ni le Mozambique va swi kota ku va ni fonela hi jovuye u ta endla muchado lani or kuye u ta performa ndhawini ya so so ni rhandza ku khensa ka hinkwawo lava va ni pfunaka swilo swa ku fana na
no mena shout out muntu ngabantu yeah the saying say the African saying says that yeah and good people yeah nani mzilo ukuthi cha to keeper mara papai la pushito la bela ma 2 line 3 lines nyana bashita na lekala loko swa ku loko va ta buka atava vatwa yini kahle kahle la ibanyana ngoma ya wena u randzaka lo olo itsembaka ha bona 2 minutes nyana vatwa swa ku kahle kahle papai lesa xendlaka hi xini yeah
ntaba so ntaba leyo because ane leswa music nkarhi n'wanyana a tingoma ta ku tala a ni yimbereli ni ri noxo u ta vona ni ka ti-music video ni na ampana wa mina MC Killer mpana wa Killer ra masaudade ni ta vutisa
MC Killer
ala back my brother
and
then a ngoma ni rhandzaku too much ni hlaya yo leyi na ha ri ku yi khipa
ra
fani bakatsongo yo leyi ni
rhandzaka
I'm so happy my God for the praise that you give me overcome vanitlanga mina vavasati vaniboshi mbilu ya mina ayitele baba hi swilondza savona na ku kensa Jehova unga ni nyika wasati ana munta ani holisile a swilondza savona na ku rhandza inkato uninyike an'wano a mundzuku hi ta ya ka munti a mundlwani hi ta xava movha
aya vachita ka xisa kasi talent from kasi to the world. Yeah, I mean that. So tell me, Sam, come on. Eh, bye, wow, papa. Eh, rumpo shambilo. Eh, rumpo mizikizi. Yo, mara yazu na tolu mutu kutamuti. Ah, papa. So, van, look, whatever. Udwa, ati gama leta we, ono kona kubuka. So, ungava siena nyana, ama Facebook wa wena, ama number wa wena,
Okay, that's the number of South Africa 073-536-1681. And then Mozambique
04-20-2022. So IPG message Facebook Ujikis don't beige. And then YouTube we am Ujikis Manyiki.
Oh yeah, yes.
Ujikis, all the way.
Kisses.
Yeah, Sintanda Kakulu. From Gasi Talent team. We bring people that express themselves through their talent. Ngiyambona nobudu wethu namhlanje. Yeah man. What an interview. So yeah, good people, Sintanda Kakulu. Now we umfumuzi bunula. You know what to do. Follow us on Facebook, on Twitter, and Instagram. We are Daveytontv hashtag. We doing it ourselves. Sintanda Kakulu. Yeah, we leave you with the words that we always do. Yeah, we love you so much. Yeah, and Tina, here we bouncing right now. Yeah, Makai. Yeah, kese kubushabu ufika la na Daveytontv. Yeah, uzo ufika. So yeah, we love to see more of your work. Yeah, ida. Ingataka ngofsha kufuna ntirwa we omningi futhi awon niyayo anikuphela awuqine namuntu. Yeah, uthe akagcini uthe akagcini uzobe nathi. Yeah, siyabona.